iliqulu labantu abeligqoka izingubo ezimnyama belindizisa phezulu iflag laseNigeria lifuna ukuthi kuphele udlame lwamaphoyisa elibhekiswe ezakhamuzini. Ababhikishi bagxike nezinga eliphezulu lenkohlakalo eNigeria. Amaphoyisa abebaqaphe ngelokhuza ababhikishi njengoba kade belinde inxusa lalekuyazwe ePitoli. Kepha inxusa alizange likhulume lutho nababhikishi. Livele lamukela incwadi yezikhalo layicikica amaqedela ahamba. Isimo beshubile kodwa amaphoyisa akwazile ukusilawula. Kusenjalo inhlangano yezizwe inxusa ukuthi kuphele ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu eNigeria. Unobhala jikelele wale nhlangano u-Antonio Guterres ugcizelela ukubaluleka kokuthi abantu bakwazi ukubhikisha ngokuthula kanye nenkululeko yokuthi bahlangane. Owabe ngungqongqoshe wezangaphandle eMelika uHillary Clinton unxusa umengameli waseNigeria uMuhammad Buhari kanye nombutho wezokuvikela esikhundleni sokuxhumana ukuthi uyeke ukubulala ababhikishi.